gisanzwe igihugu cy'ikivukanyi gifashanye n'igihugu cyacu kidufasha mu bisata bitandukanye badufashije kuva kera ngene turonka ibikoresho haba imiti canke bijya dukenera iyo turiko turavura abo bagwayi basigaye babiduha ku uko amezi atatu ahaciye tukaba tubashimiye tubasaba yuko twotera n'indi ntambwe muri ibi ariko baradufasha ese ejo twotera iyindi ntambwe tugashobora kubwira ibijyanye na transplantation renale hamwe umugwayi twashobora kumuha ifyigo tukarimuhera ngaha n'igisabo tugize baze badushigikire urwo rwego tuze turushikeko.